kubwa ambalo tunataka kuzungumza ni kwa kuwa party leader wetu tunamuunga mkono, na party leader wetu atakuwa na foot soldiers wake mahali popote. Na hapa ndani ya coast region tunasema hatuwezi kubabaishwa, hatuwezi kutishwa. Chama kiko imara na tunajua yale ambayo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amefanya.